Sonic TLT Cinos goes to McDonald's to have strawberry filling with his ship cake and
Amy, can I go to McDonald's?
Yes, you can, Sonic. Go wash the dishes.
Hey, Phantom. I like McNuggets, 20 shell box, and the fries, but I want the strawberry filling in my ship cake.
Strawberry shortcake?
It's strawberry shortcake, not shortcake. Get the hell of me, please.
Da 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 da